Ake efucabanga ukushada, just know ukuthi uzoqala ukhokhe ivulamlomo. And then kuzibizo. And then kuba malobolo. And then fanele uthenge amaringi. Amaringi kawadlali o 10,000 nje kumele ubakhiphe. Uphinde futhi uzoqashana namatend. On top of that fanele uphinde ukhiphe catering. On top of that fanele uphinde uthenge wedding dress. Le mali le phuma ephaketheni lakho. Mase ngiqasha no pastor, umuntu phela ozonishadisa. And then from there kube no MC. UMC anganizo control the program, nayo yaqashwa. Uthi sanake lokho, fanele uphinde ubathengele amasuti labangani bakho, phinde uzithengele yakho. Uthi usuqedile ngamasuti, fanele uphinde uthengane nama traditional attire. Kusenjalo, fanele uphinde uthenge ukudla for abantu, because abantu bayakuthanda ukudla emzini yabantu. Hey. And then we have entertainment. Lapho sikhuluma ngepika, o DJs, onke lezo zinto. And then kumele uqashe photographer, umuntu ozonithatha izithombe. Naye nje uyayibizela ngokwakhe. Then after 2 years usushadile, waspenda yonke leyo mali. Qhamukiya ne mfana wePolo. Hawu lapho agxuma hlala umfazi wakhe athandane naye umfana wePolo. Hayi uvela ucabanga ukumdivorsa, avela adlele wonke ama property ugirl. Uthi sanake lokho ugirl wakhe avela athengele lo guy ipole elisha sharp brand new. Uthi sababaza lokho nje kuvele kuphuma izimali zakho vele zafulishwe. Baqeda ukuzafulisha benika uhalf kumfazi wakho. Umfazi wakhe ahambe oyothengele umfana wePolo indlu entsha sharp esentini unyenyi. Uthi uyahamba ke mfethu uyo complain uthi ufuna imali yakho back bavele bedlela umuzi ugcina usuhlala emjondolo kanje. Emva kwalapho ucuyile mfethu ekweletini uphenduka iphara nje mfethu lasemjondolo. Kuthi kusenjalo nje mfethu uqala uphuzana neziqatha, uvela uthola upalisa, uhamba olala naye esikoleni avela kunika iHIV. While kusanjalo mfethu uvela uthandazela imiracle. Lapho mfethu usuphuwa, useyigweletini, usunengculazi, yonke into iyakubhedela nje empilweni. Yo. Hayi mara shadani guys, mina nginamona. Ungifollowe phela.